Niteka n'umunezero nsubire nkuramutse nshuti munywanyu ho bandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mboneshakure yanyu kandi yacu himwe rudende bageza ko inkuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya n'inyino mu bisata bitandukanye cyangurukiye umwe wese utwumviriza hari ngaha mu gihugu cy'u Burundi abatwumviriza bari mu bihugu bibanye n'u Burundi mu biyaga binini abari mu gihugu cy'u Rwanda abatwumviriza bari mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo abatwumviriza bari muri Tanzania abatwumviriza bari muri Kenya mwese ndabahaye kaze kuri amakuru adushikira ko muri aka kanya sinokibagira kwa kaze abatwumviriza bari mu makungu ya kure mu bindi bihugu bya Afurika inkuba irabangamiye abasirikare b'u Burundi muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo hari abasirikare bane b'u Burundi baherutse gupfira muri Nord Kivu bakubiswe n'inkuba muri abo twamenyemo Major Renovate Ndayizeye 36CM promosiyo iskamu amakuru dufise havuga ko hari n'abashika 12 bo babagwariye mu bitaro by'abasirikare mu bakomerekejwe n'inkuba nyene ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo ibintu by'iyo nkuba biratangaje muri uku kwezi kw'icenda 2024 gusa iyo nkuba imaze gukubita abasirikare b'u Burundi muri Nord Kivu inshuro zine ku birindiro bitandukanye abasirikare bageze aho bibaza ko atari inkuba isanzwe ahubwo hari amangetengete y'abakongomani boba bashavuzwa n'abasoda barengera mu matongo yabo guca ibiti by'inkwi bakabyiha batabarishe ariko biragoye gutahura ingene abo bamangetengete bayakoresha ku basoda b'u Burundi ntibashobore kuyakoresha ku bandi ingwano ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo irabandanya guhekura u Burundi mu gihe abasoda bo bavuga ko batabona ico bagiye kurwanira keretse inyungu z'abatwara u Burundi bivugwa ko boba bironkera amafaranga menshi ku musirikare umwe ariyo kugeza ubu u Burundi bwarungitse abasirikare bashika 10,000 muri ico igihugu perezida Ndayishimiye hifuza kugera ku rugero rw'abasirikare 20,000 bazoba bari kugwana muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo amakuru hatigeze abeshuzwa havuga ko perezida Ndayishimiye aronka amadolari 5,000 ku musoda wese ari muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo mu minsi heze haravuzwe ko mu byateranije perezida Ndayishimiye na general Gervais Ndirakobuca harimwo ikibazo cy'abo basoda aho umushikiranganji wa mbere yoba yashaka kumenya neza ibiri mu masezerano ari hagati ya perezida Ndayishimiye na perezida Tshisekedi ku kibazo cy'abasoda bajanywe muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo turahojeje umuryango wa Major Renovate Ndayizeye n'imiryango y'abandi basirikare bahitanywe n'iyo nkuba abagwaye tubifurije gukira hari inkuru tukibatohoreza ivuga intera hamwe imbonerakure n'abasirikare bo babaherutse kwicwa mu kibira hafi y'urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda ibitigiri biriko birakwiragizwa bivuga ko hafiriye abashika 180 hari n'amasanamu hatoroshe tumase kuronka y'abavugwa ko bapfiriye n'abakomerekeye ni inkuru tugitohoza neza abafise ico bayizi ko muze kudusangiza amakuru muyifise ko ibyo bizoba bishitse mu gihe hari hamaze iminsi havugwa amanama y'indongozi z'imihari y'abarobere bashaka gutera u Rwanda FDLR na FNL yaheruka kubera mu Burundi hakavugwa n'abagwanyi bariko binjizwa ku bwinshi mu kibira nayo mu yandi makuru kuva huyu kuri huyu wa 2023 Nyakanga mwaka 2024 abakozi benshi ba OBR baca kubunywera ubuto buto habotsa akanyama amabutike basaba inomero ndanga mutanga kori amafagitire ya OBR igitabo c'ubudandaje registre de commerce n'ibindi byakenerwa bikoreshwa mu budandaje buciye mu mategeko isekeza ridasanzwe rya Obiara mu gutoza amakori mu gisagara ca Ngozi abadandaza badafise ibyangombwa bacibwa ihadabu akarorero ni kumuremera mu gisagara ca Ngozi umudandaza hafise hamakarato 10 ibinyobwa bya Burarudi basanze ata nimero y'umutanga kori igitabo c'ubudandaje fagitire za Obiara hafise haca yandikirwa kuzoriha ihadabu y'amafaranga 1,107,050 y'u Burundi umwe mu bakozi ba Obiara hati twisunga amategeko kuko abadandaza bari bahawe ikiringo cyo kwisunganya ariko benshi babifashe minenegwe Martes ndaruhuka harongoye ishirahamwe Prodeco mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru bakorera mu ntara ya Ngozi yahamagariye abadandaza kubahiriza amategeko barondere nimero y'umutanga kori kuko hariyo karanga muntu y'umudandaza aho ngo abadandaza bakurikiza amategeko kandi bakarwanya forode bongera babandanya kuba inkingi iterambere iryo sekeza ryo gutoza amakori rikaba ribandanya mu gisagara ca Ngozi mu ntumbero yo gukebura no gusubiza abadandaza biyobagije ivyo basabwa ku murongo nayo mu yandi makuru mabanda abana b'abarundi 40 barashikanywe n'igipolisi ca Tanzania ku mupaka wa Mugina mu gihugu c'u Burundi kuri uyu wa kabiri makuru dukura mu gipolisi havuga ko bashikanywe ku mupaka inyuma y'iminsi 3 bapfungiwe mu gipolisi Tanzania ngo bakaba bafashwe habanje kuba umukwabu mu karere ka Gasuru muri ico gihugu ugamije kurondera abana bakoreshwa batarakwiza imyaka abo bana ngo bavuga ko bari batwawe n'abantu bababwira ko bagiye guca amahera yo gukora ibikorwa bitandukanye ariko ababajanye bo ntibashoboye gufatwa mu gipolisi no mu ntwaro bavuga ko abo bana baje barushe atanga uvu kandi banashonje ayo makuru akemeza ko abo bana baturuka mu ntara za Karusi Gitega Ngozi Ruyigi na Bururi aba batwara ngo babacisha mu kinywa kandi ngo babironkeramwo amafaranga menshi ngo hakaba hategekanijwe ko bazoca basubizwa mu mihana iwabo nayo mu yandi makuru ukekwa kuba ari mu bivye 1,500,000 y'u Burundi yahagaritswe ariko hagerageza kujabuka urubibe nkuko tubishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi ku rubibe rwa Mugina komine Mabanda mu ntara ya Makamba hahagaritswe umusuma ariko agerageza kujabuka haja mu gihugu cha Zambia ni huitwa ni murukira adandaza amafaranga y'agaciro umuvunjayi shangeri yakorera mu gisagara cha Bujumbura bivugwa ko avuka mu ntara ya Bururi komine Vyanda hakaba ubuyoba mu Kanyosha yoba hari umwe mu mugwi w'abantu bane bakekwa kwiba bagenzi babo 1,500,000 y'u Burundi bakaba bamusanganye amafaranga hangana n'umuri yaridi umwe n'ibihumbi 48 n'amajana 7 y'u Burundi aho baciye bamushikiriza inyamiramabi nayo amashuri 5 yo mu ntara zo mu Manuko niyo yari yitabiriye igice ca 4 gishiraho ica nyuma ca ryahiganwa nivuge ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba kuri uyu wa 20 buri shure ryaserukiwe n'abanyeshure babiri ayo mushure ni Risema Banda Riserutana Risekiremba Sidrise Rumonge na Rise Saint Pierre Creva yo muri Makamba hari naho ibirori byabereye muri iryo higanwa nivuge ryatunganijwe n'amagazine je imbere ifadikanije n'ubushikiranganje bw'indero bishigikiwe na UNICEF Burundi abanyeshure bafashe akanya ko gusigura mu rurimi rw'igifaransa uko babona byogenda kugira ngo umwana hashobore kubaho neza mbere n'agateka kiwe kubahirizwe bagarutse kucokorwa mu mashure mbere barerekana n'uruhara rwa leta muri ico gisata inyuma kwikora mu gahogo umurwi hujejwe gutanga amanota urongowe na Diogene Rukundo yaserukiye imbere bashikirije uko amashure yasumba sumbanije amanota 0.85 ibice 85 n'ibice 83 ku ijana risekiremba sidi 82 n'ibice 33 ku ijana lise Saint Pierre Creva 82 n'ibice 33 ku ijana lise Rutana 75 ku ijana na lise Mabanda 78 n'ibice 65 ku ijana abanyeshuri baserukiye lise Rumonge hamwe na lise Kiremba sidi nibo bazoca babandanya mu gice gikurikira cihiganwa nivuge ndabashimiye nshuti banyuwanyu twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu n'agasaga ndabifuriza kubandanya mururanirwa n'ibyo muriko murarangura byose Imana iheza agire umwe wese afyonze sabone na utarafyonda ko ubunyene ho fyonda ko inkuru kumwe n'ibiganiro tuguteguriye bikaza bigushikira ko ku gihe kandi mu ba mbere